Nā te kaha o te angitū o tētahi kaupapa ako I te reo Māori ki roto I tētahi o ngā whare herehere I te tonga o Tāmaki, kua toko ake te hiahia kia mā horahora atu te kaupapa nei ki ngā whare herehere katoa o te motu. Hei tā ngā mauhere e noho tauira ana ki te kaupapa nei, ka mahue te whakatū I tēnei kaupapa I ngā tau I mua no atu. Hei aha, hei oranga hinengaro, oranga wairua mō rātou. Kā tihā e tīwi he kaupapa hoki tēnei, e noho tata ana ki tōku ngākau. Kia te huri ake tātou ki te pūrongo a te Okiwa McLean.
This one is me ko piwai waka.
He ako ki waha te mahi e uai e nei mauhere ki te akamatua.
I nāini, ko ki te ahau, he mea kua titi ki tōku ngākau, e kore rawa e ngaro, nō reira māku anō e whakora, I ahau.
Kua waru wiki e nei mauhere e whai ana I te reo Māori mā roto mai ngā wheakoranga o tā te manahau pukapuka a Māori Made Easy. He oranga ngākau, he oranga wairua, he oranga tinana, anō hoki.
Whakungāwari ake ngā te tautoko, te poipoi o ngā tangata e arahi ana I e nei kaupapa. E kore mātou e tū tāhanana.
Nā te korenga o ngā mauhere e āhei te kapo I ngā taupānga o tēnei ao Matihiko, kua mahue I a rātou te taha ki te whakahua me te whakapuaki. Nā reira mātea hai te tūtakitaki kanohi ki te kanohi.
Nā mātou te waimari e nāna I utaina I tōna rangatiratanga, ki ringa I a mātou, te whakamana I tō tātou noho ki roto I te āwha parititi. Reira ahua ngāwari ake te wairua I nani.
Me te whakapono nui o te whare herehere o kohuora, he uara nui tēnei kaupapa.
To go back and learn te reo, engage them back in their identity, engage them back either in their iwi or their hapu, is vital component as part of the reducing reoffending plan.
He kaupapa tūao kua urupūtia e te umanga Sir Howard League. Ka mutu he uri Pākehā kei te kōkiri, wai hoki kei te akotahi me ngā mauhere.
So nobody put their name up for them, I said, oh, I would like to do it, I would like to learn with them.
Me te aha ko te ito kia puta o rātou ngā ihu ki te ao marama.
One of the men that are in the group, he's going home tomorrow. He's quite sad that he said to me tonight, he said that he's not going to be here for the rest of the program, but he does have the book, and he wants to go home, of course, and I said, keep it up, and he said he certainly will.
Ka riro mā ngā koranga nei e whakaki I a rātou ke te mātauranga, kia korea I a muri, e hokia. Te Okiwa McLean, te Karere.